Letona la naha la sepolesa e leng Bheki Cele o etelletsepele pitso mabapi le ho epa ho seng molaong tikolohong ya Riverlea, pejana kajeno, kgabareng ya dintwa le tema tsa boipelaetso ntseng dikupa sebakeng seo kgahlanong le ho epa ho seng molaong. Mo qobelong wa beke e fetseng ditopo tse hlano di fumanwe sebakeng se bulehileng sa haufinyana le sesa sa baipehisa sa mempelo. Tema ena ile ya tsosa kgalefo ho baahi moo ba ileng ba kena boipelaetsong sellong sa hore puso e nke mehato e phethahetseng ho phetseng ho epa ka ho seng molaong. Ho sa le jwalo ponahalo ya sepolesa sebakeng ile ya iketswa moo batho ba ka bang makgolo a mabedi ka palo ba ho belaelwang e le baepi ba ileng ba tshwarwa.
Izakhamuzi zaseRiverlea kanye nezindawo ezingomakhelwane namhlanje ngesikhathi zasekuseni zibe nethuba elingqa izivele lokuzwakalisa izikhalazo zazo mathupha kungqongqoshwa amaphoyisa uGenene Bheki Cele. Lokhu kuze emva kokuba lo mphakathi kusukela ngesonto ngivikele edlula uthutheleke emgwaqweni wavala ngamatshe nangamathaya avutha umlilo kulandela ukutholakala kwezidumbu ezinhlanu okusalwa ukuthi kwakuyimpi yalabo abangabavukuzi abangekho emthethweni.
Where are
you? Why is this going on like this?
In the president, if we are to let us go to the city, must step down.
I wish the government is going to keep an organ.
I'm almost 14, 15 years dead. So today, it's a melang ballet. Njengamanje ngila imithingi kepha ngishiye amaphosa akhahlela izindlu zethu.
If there are South Africans there, a human settlement might find a place for them. We are not going to solve a problem if Zanipilo is still there.
Sicela o Apollo, comments idark kakhulu nje kumame besitshe siyanzinyelwa nokuthi abantu bangene.
Can we also suggest that Langlaagte police station be upgraded to a brigadier police station?
Namanjalo umqondiso inhloko eminyangweni wezokumbiwa phansi bese eqinisekisa ukuthi basebenza ngokukhulu ukuzikhandla ukuze bevale imigodi esetshenziswa ozamazama kule ndawo. Nakaveze ukuthi imigodi abayitholele ingaphezu kwamashumi amabili nesithupha wabese veza futhi ukuthi ke eyishumi nesithupha kiyo sebeyivalile.
We searched all the holes and we found that out of the 26 16 of them, there were no people, but 14, they are still underground.
Kanti ke noma kunjalo ungqongqoshwa amaphoyisa ucela unqome kakhulu umsebenzi osuwenziwa amaphoyisa kusukela ngomsomluko. Nakathi amaphoyisa asekhone ukubopha abantu abayikhulu namashumi ayisishagalolunye nane abasolakala ngokuba ozamazama.
We have arrested 194 zamazamas here since we came Monday. 194. Of them have been arrested. 170 of them are foreign nationals. 170 of them are foreign nationals.
Ucele unxuse kakhulu umphakathi ukuba usebenzisane namaphoyisa. Uthi kusasa ungqongqoshe amaphoyisa, ungqongqoshe wezasekhaya, kube ungqongqoshe wezokuvikeleka kwezwe kanye nongqongqoshe wezokumbiwa phansi bazohlangana nomengameli uSiri Ramaphosa ukuze beyidingide ngezisombululo zokuxazulula kuqedwe nya inkinga yabavukuzi abangekho emthethweni esifundazweni. Ezindabeni zeSoweto TV, ngingujabula Ntsele. Ngise Riverlea.